Uyu muntu yoza ngo mugire mariage vyo mugora uvuga ati eh abana batatu nanje nshiramu wa kane.
Fa neje nshaka kuzovyara abana
10. Urondoke nk'umucanga wo kuri Tanganyika.
Aha, kugeyene.
Hajya we na mariage ugezugira nyine uragira mariage nyine vya seri.
Narahombye. Ngo mwenge w'inzu umenywa na nyene.
Isaac TV.
Yes, ni Isaac TV yamibazanira ibintu ku mwanya yamizana inkuru nyinshi inkuru nshasha ziri muri entertainment murazi yuko dukora byinshi kandi turanaruha cyane ariko ku bwanyu ndushobora kunanirwa tuguma twakoze ni Isaac TV my name is Starboy kuri kamera ya mbere turi kumwe na Juma Jux kamera ya kabiri turi kumwe na Akim Junior ikindi cha kiganiro home ikiganiro kimeze neza cyane gose iyi ni presentation ariko juste kwanza kukumenyesha ni kiganiro home ni cha kiganiro cyanje mise se kigufasha kumenya mbega umustari ari mu hira bameze gute mbega umusa ubu ngira nanguri ngeso nze ndabasanga muhiri wabo ndabukuntu bapanze ibirahuri nabi muri saro ariko reka ndamuhe mike imwe gwa dushe kuyaga neza dushe kumwakira mu gamiga Isaac TV kugira sinda batevye mabuja karibu sana muri mu gamiga Isaac TV.
Merci beaucoup.
Umeze neza?
Yego.
Ya ndabona umuntu uratagase sana uraberewe.
Ni sanze.
Aya bigufata umwanya ungana gute uri kurambara.
Jewe.
Ya nahirutse umbwira ngo uri kurambara. Bwimenga wambaye isaha yose.
Oya oyo. Oya je n'umwanya muto cyane pre.
Eh.
Nambaye mbangiye.
Eh. Bamwita Fanny Lavine. Niyo mazina ababyeyi bakwise.
Oya, amazina ababyeyi banyitse ni Uwimana Faxine.
Faxine.
Yego.
Faxine bamwita Faxine ariko yise Fanny Lavine. Why haje zina Fanny Lavine mbere yuko dutangura akazi kacu?
Ah, Fanny Lavine, Fanny navuga ko bari nyise kuva nkiri ku ishuri abandi banyeshuri. Umva Faxine uko rigoye nyine kuvuga ucumenga sinzi.
Ye baba.
Nyine abagenzi baca banyita Fanny. Cyari rikuriramo. Maravine naryo igihe kiraho nakoze filme y'amahasa yamwe nitwa Fernandine.
Yes. Yes, tatevye ni kiganiro home, ni kiganiro home murazi kuntu tuba tumereye, murazi kuntu tuba tumeze. Fanny Lavine niba ziri muhira sometime urakora udukorwa to muhira.
Yego.
Kaje uri bana muhira.
Je mbana n'abana.
Okay, icyo kibazo no vuga ati arojete cyanye arofere kwanza nibaze mu kiganiro. So iyo uri muhira urakora udukorwa twinshi uratekera abana ba bebe like naho ubu ufite umukozi. Niko kwa byamira urabikora. Uno musere nakuzana ikintu bita ishu. Uyinkatire basha kandi twebwe kubera ubuzima bwo mu gikoni twe turabazungu bijya bakatisha kwa tugita two mu zenya two mu isoko ratoze bero tutagute tumwe tumeze guca bakakata guca muga twese tujya tuguhimbugita imbugita tusanzwe tuzi bo aradukatirishu bishobotse bibaye ngombwa ikiganiro twumvise cyajyoshe araza kugirana cyakume wicaye ngaho nyine.
Ah, okay.
Araza kudukatirishu bibaye ngombwa umwanya wabonetse araza kugirana araza kuriteka ne. Okay, iyi mic urayi ntize ndayigushire ngaho kugira dushoye kuyaga uri kurakora ibikorwa ni kiganiro home kigano gituma abantu benshi dushobora kumenya mbega iyo babari muhira babameze gute sikubanyuzura ariko tubabishaka kumenya uko numva bumeze iyo muri muhira.
Yes. Ni bisanzwe gukora ibikorwa umuntu ishu bayikata ubwoko ngo haraba bakunda binini cyangwa tutoye.
Ah, tutoye nitwa sawa tisara twagenda tukenda TV
tisose.
Ah, weka tukuvyumva ndaza gukota mvuga ati ah iri ishu naryo ubona hari umuntu yashobora kurimira kugashoboka
ndambare imuziye yo mu gikoni.
Eh, ugenda nimuze mu gikoni ngaho?
Oya, je ndagenda na gakwembe nyine
kuko. Ah, haguruka rero kambare polepole. Jesse bamwita Fanny Lavine muramuzi mu filme ngo z'indundi. Nama mbona ngo filme z'indundi, ngani filme zitwigisha. Nanjye ngo ndabe bijya bintu twigisha by'ikirundi, ndabe yuko ibyo twigisha ko ari byo. Kuko ushaka kumubwira akatishi ugasanga ari mugoye kandi tumuga kini filme z'indundi.
Ejindu Burundi kazi.
Eh, uri Burundi kazi. Hajya umwana wa urifuza ko azo kini sinema nko usanzwe ukina.
Jewe, atanzwa kina no Burundi.
Karakina?
Karabona.
Nzoza ndorondera umuntu aza kumuresha.
We ndagukubita.
Yes, I'm with Fanny Lavine, no Vayuko, Vishmurabis, Jomarazi can touch his echo. I could even hear a cocogira to Yagibin. As you know, I just took Kigana and Rajamu commented since quite when you cry is active. Get off the two moon, Numusas, Numinarusa,
whatever said Zivash.
Kubera kisho ya kuwena mafoto nga vizihorela. Nabonya mafoto mwamba imuzu zo muri mariage. Zia ndazi kuwa zambara muri mariage. Javre fani, kuko menshi waravuza ati yoni filme nagwa ni nusenye. Yoni filme nagwa ni mariage. Haja kuko waragize mariage change ni filme change. Kwanze chambere deja na meta yambaye. Na meta yambaye. Achaza tayi yambari shije kula is active kugira baba jespora hali ya bache wa mbona. Ngwewana. Munanje ngo ndagushaka.
Sha uramvuze we.
Ndakuvugiye ahubwo urancorera.
Imbugita ntarishe.
Irakarishe. Iyintu tuguza ubunyene.
Wati.
Teni dushonje muri iz activity tuguza ubunyene ra. Urano kunuga kata. Original. Ah! Urazumva rero umugeze twatubonye ikintu turakivuga. Nta mpete yambaye no muri mu diaspora ukura turaba. He. Urabura kwirukanga abasigira kanime. Eh, oya, fani.
Parika.
Parika. Abuze ngo guparika. Ya guharika bisigura iki gamana yanje ko tavyonze.
Guharika niyo ubo ufite umugore kacuza n'undi.
Hanyu no ufite umugabo.
Oya nenshatse kuvuga guparika. Kunshira kwisi.
Uvuze ko baguharitse bisigura yuko
nari mvudira itari.
Usha kundi mugabo.
Oya kirundi kirago.
Ariko deja na meta wambaye. Ariko ko twabonye ko wagize mariage. Tu muco rero abakunzi ba TV kenshi barateye ugwa mu muri commentaire. Ya reke kutubesha na mariage agize ni cinema.
Kwanza bakunzi ba Isaac TV nishimiye nawe ya makomantere yanyu ukuntu nyine kumbe murashaka kongera mariage Jewe.
None tuyitegeje ariyo mariage tuyitegeje ari
vraiment ntabyonze sini Simone zo bishaka
nengo ubu wacyagira umuntu adutelefona muri Isaac TV tawo umuntu ariko arakora ikiganiro mumpe kugira umwemere ho sabiki.
Ah we 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 oya ibyo
oya tugiye
cyane yakubwiye star boy iki umuntu azoza ama imana kamushingira na yete no nyene
oh shaka umuntu ameze gute
shaka umuntu afite urukundo akunda imana akunda abantu yuba imana nabantu yego
ujya mu tipe ari nyuma ya kamera ari ufise kandi ari uhana abantu ngenda mujyanye
katabyarambira.
Eh none se cyakumuvuga yega nashobora kuba ni porte parole wi.
Yega abo ba imana bose cyangwa bakunda abantu bose ntibashobora kubimbwira. Si bose. Baba babisha.
Je vrai fani la vine de na mariage yagi zijya foto ni ni kutubesha.
Bon, zijya foto.
Washaka kuduha signification yabyo.
Zijya foto ntabwo ari jewe na zijya foto mwabonye
ntabwo. Ni wewe ariko ku foto nujya mu type Eve.
Eve. Ubu nayo ku foto ni Maria. Ni
Maria.
Maria bazi muri filme urugendo.
Nene Maria si wewe wise Maria.
Nene ma ubu mu buzima busanzwe ni fan sindi Maria muri filme.
Ah, ushatse kutubwira rya amafoto yose ko yari filme. Sha suko batujya. Nagwa ona ko twabivumbuye nje tumana cyenda mu magano munsi. Kuko je nabonye commentaire ivuga ati iyo ni filme star boy reka kutubesha. Nani cyamvuga ati mbo ejo byanka bikunanegezwa kurondera fani aza bisigure ko nubimeze. Isi filme yamaze gusoka cyane irasoka.
Filme ntirasoka ariko uko kwezi nyene iraje habona. Filme nziza cyane.
Izo soka mwambaye kujya nyene. Muje like mugire mariage muheze muje muri chambre.
Oh yeah.
Ne bagize mariage n'abagize mariage n'abajya muri chambre.
Ega muri filme ntitwerekana ukuri koze.
Ajya murabigira ki systeme cha kugira ntitubibone.
Stebe uri musaje. Oya.
Mugira mariage gusa
mu. Sengene bijya muzabibonamo.
Ariko urabegwa n'impuzi ya mariage burya.
Acha umva shaka kugira mariage.
Oya. Je mariage ni haragera umunsi hageze ngiyando cenda vyibwira sinzi.
Nuko no ijya mu nzu n'icubahiro nta muntu numwita idashobora kubera. Yego. Hari umuntu urabona wabiye kuri mariage.
Eh araba yambara no munsi ejo ugasanga yabishe menga yambaye no kumubera niyo mubera birashika
kubera
ndabizi je sinzi ko aba yarakubitwa nabyo nzi
birashika yene uru
eh ejo birashika ukaja kuri mariage ukarara kubitwa
sindabizi
ukavyuka nyene wa babaye ivuga ati je vrai no munsi byambaye ko ni danje
ngo mwenge w'inzu umenywa na nyene yo ivyo bimenye abo bimaze gushikira.
Haja we na mariage ugezugira nyine uragira mariage nyine bya seri.
Narahombye.
So ariko reka mvuga ati ndabikwifurize uzoyigira tu mera ni meruka.
Amen amen.
Kandi wizeye mbere y'Imana vraiment nacyo shobora kubura.
Yego.
Mbega yo usabana bangahe mwana wa mbere si imyaka ingahe nimo bifise abarenga umwe ishobora kutubwira kuko kya gigano nakoze navuze ati ntituzi ive ko afise abana ntituzi fani abana biwe afise ko baba bafitaniye na ive mbega icyo kibazo cyatukikubaza ufise abana bangahe mwana wa mbere afise imyaka ingahe
cyo umwana wanje wa mbere afise ingahe ari mu gukwiza 13 umwana wanje wa mbere
kandi ngo wamubye afise 15 afise 13 bisigura yuko ufise 28
nawe afise 7 ans.
Ufise babiri?
Ufise batatu.
Ufise batatu. None bose nabo ku mugabo umwe cyangwa nabagabo babiri?
Umwe.
Ni umugabo babiri aguma aza dokora yigira cyangwa murabana?
Dede wazo byo muntu.
Oya amashaka kubimenya deje ambiye kubana n'abantu tabana n'umupa.
Bon, cyara shitse ni histoire ndende. So, bo abantu benshi nyine banzi bari bazo ko ijya film.
Ni histoire ndende. Ariko ari kigano kiri mu koza kuri Isaac TV no vuga ikigano no vuga cyo mega kujya kuntu uba warakijijwe mu nyuma ukavuga ati reka ngende ku kushinga ntawe bage uri kurakinga ntawe ni ntahe nyene ni kigano kiri mu koza vuzo kibona kuri Isaac TV nibaze kwiyo ntawe uzoyido
yego
uzoze
ziba
really eh nawe uri kuratinya ko bimbwira no munsi kandi akuzaba bitinya umunsi ko bivuga
hari iki gino usange numenga ntiharaje kwa kaburungu kugira ibintu bivuge kugira bigire uburyohe busiguritse
yego ariko urumva wewe wavuze ati nuragira mariage burya umuntu yoza ngo umugire mariage byo mugora uvuga ati eh abana batatu nanjye nshiramo wa kane c'est un problème wewe wavuze cha bigenda gute
wewe nje nshaka kuzabyara abana 10
urondoke nk'umucanga wo kuri Tanganyika
aha kugenda
niyo nk'ubworo nk'umutipa gukunda akakubwira ati mbo abo bana bose batware kwa nyokuru hamaje dukundane turi babiri tubyara biwacha abari bo turera abana uducubarerera apare uvuje cha bigenda gute muri wewe
aya
Ubu umuntu muzobana umubwira ati byanka bikunda kondisha abana baguma ngaha tugume tubareze
oya n'abana baracyaho kuvuga ati tugende kuba kwa nyokuru cyangwa mugapana yuko ari wabinyo brija urumva onya abanyeretse yo kumenga abana banje
mugabiragoye umupapa ashobora kwemera gutunga abana batatu bose
aha zuce yirekera
rero zuce wigumira uko nyene nk'umumasera umumasera yibarutse Ega tuvuge fani novuga yuko asungwa kina mafilme yo mbega hajya bajya he kugira byabonesha batangure kuri filme zawe abatarazibona
filme ziwanje barashobora kujya kuri YouTube yanje Fani Ravine official cyangwa akajya kuri Facebook Fani Ravine cyangwa Instagram Fani Ravine
Waravuze ko ibyo byagushikira udashaka ko bishikira umwana wawe kwibara kufise imyaka 15 nawe nushaka ku mwana wawe mbona imyaka 2 sigaye akuje 15 zozora mucunga mabuca
uretse n'umwana wanje sicha
bavuga imfizi ntamitendera nkase
yareke
no guhanura kwije Kenza uzozora muba hafi
oya
kuko ngaho muri Kenza azava murondera te bimwe mama wawe
asuko ahubwo
cyangwa uzomenda mukunyegereze yagi mazara mukorako Eh akwije 15.
Oya si kuvuga ibyo ntibizomushikira na mana bivuze. Kuko ibyo twizeye n'ibyo biba. Rero jewe ntavyo nta nivyo nimvira ya cyo mushikira.
Ah wewe ufite note ni bon. Uno uno mwige mafise ni shop. Adandaza ibintu vyi barambika abantu. Eh? Urumva ko afite note? Urumva ni wa mwihanga ko mubana bisahuza ni note.
Isaac no mwege ndugwa Isaac.
Ahora kunda uchubuga Eh ni Isaac TV na ni bo asomye ngira ngaha ndi wasi. Uzo zategezwa kuza afisi note. None udafisi note wewe umwemere.
Oya.
Umwemere udafisi note.
Udafisi note.
Eh.
Singene wo afisi note ngene surukundo.
Ufisi urukundo. Amagoro urukundo no muzorufungura.
Urukundo ni byose.
Eh. Eh udafisi note zo chizuri menya byose. Kwanza bakubwa bo musikaye muvuga ngo bango turagabura ngo nguzozura sumisosi ngo nanje ngo zandagura ngo ngutse mu
mvuga bande
je navyonze no kwatanagira mariage ngo ndabibone
navyonze
yeah okay reka tinjire muri VIP event baze umwaka w'ibihumbi 2020 uvuga yuko kubwanje nubwo akwarangiye neza ariko ndashaka kubaza mugenzanje mbega kubwa umwaka w'ibihumbi 2020 ivyo wifuza ko biba byarabaye
event abyishye byarabaye jewe 2020 ikitabaye ni kimwe nashaka
mbega icyo kintu kitabaye mu byo wifuza ni giki urabona yuko muri 2020 kitubwire hama utubwire yuko
yagagi wanje
tuko turayaga cya kigane no vuga cyo kwatura cyangwa kuvuga ibyabaye cyangwa gushinga intahe ni cyaba n'ubundi zobivuga
okay icyo nashaka nuko uri kurankurikirana utaragira subscribe rero nashaka kuzo wagize subscribe none uko butarayigira
eh wasanze atarayigira
ndwigire sha
wasanze rero batarayigira aho wari uri umwaka ugitangura n'ubu nihuri
Oya mvuga uwuzi uko ikaranda batarayigira.
Icyo nicyo rewa cyaha gushika.
Eh, nashaka kuba kuze.
Ne usanga yarabikoze na uri kora kura.
Oya ndamushimira cyane.
Ne numva ko uri kora dukwepa kugira nti tumenye icyo kintu.
Ne nsi cyo nyine.
Eh. Okay tubwire rese surprise wahuye ne wagiriwe. Mbega jya wowe uhimbaza isabukuru ya ukwezi kwa kanga?
Ku 11. Tariki 19.
Wararusa makado menshi.
Sha, ahubwo ndabangire surprise ndabashimi.
Tubwire rero ikado baguhaye yagushimije umaze kuguruka avuga ati mana yanjye ino kado kumbe ndayisanzemo.
Oya, uretse kuvuga n'amakado naragiye kubona abagenzi banje banyumvira ko abavukanye banyumvira ko abantu nyine benshi nagiriwe surprise zine.
Okay, to get a chin of vanilla vine made them event of Amuhons and Lafugati, Kuvana Kava, and Jambi Bamons, the King of
Kings.
Itchy. I'm Koga da, one hour Mukiri, so but to my Gavatian we found Tamgava Gohons.
Oh, no,
hey, a Kagui note in ish. Utazino Zivaba just for us.
Yeah, now on feast,
say, Kari keeps a bean.
The King of Chamberlain has been pretty, oh, my friend, no mamara, ari Mexique yarandondeye kuba yari yabonye ko nkora ibintu byo kwambika abantu arandondeye arambwira nyine ndamurondera impunzu ndazirondera hama ndazimurunga ikira
hariya nyine
ari hariya hama nyine acaranshorera
yaragucoreye urumva inoti ni nyinshi ndumva iwa urakaze
oya urumva iyo niyo surprise yabaye ko n'umuntu akwizera atakuzi akunda mu bintu cyangwa kuri televiziyo akacemeye akakwizeye akakurungikira amafaranga arenga miliyoni zingahe atakuzi urumva yuko
hari ikintu washaka gukora muri 2020 wakoze wifuza ko kigira resite
iranka
umusaruro uranka uko wifuza
yego
ngiki mabuca
nashaka kuzoja kurangura Dubai akubyaranze kuvite kabide achi ndacho birani
kandi ni wari bwagiye n'umusino
oya nari maze kuja ngaha
wewe gira muri Uganda ngaho bagenda ni modo kandi kubuvuka nuraja mu ndeke
muka 2020 nzo yiki
lega tuvuga ati wait and see
Lega
tuvuga ati wait and see ariko mu buzima urafite umuntu ajya urakunda gufasha mu buzima
yego
Yarashize 2020 urafasha umuntu uravuga ati ndamuhaye Prix de Samir ati kora iki n'iki
Prix de Samir
Prix de Samir Tenga utanga 10,000
Yeah Usaro ndabikunda ibyo kubivuga
Yeah Usabira shiku gafasha mu buzima bwa misi yose Kubera kufasha kubera kuvyumvira
Ndafasha kubera ko nanje narafashijwe hariho imyaka myinshi nabayeho ntari nkuko umbona nafashwa n'abantu nanjye nicyo gituma rero mfasha umuntu ari mu kibazo
urafasha abana wabuze ko ufite batatu asigaye bisigura yuko wewe wa mugabo uri kuraza wewe wa musore uri kuraza kuri fani asigaye abana indwi kugira kwize dika
shaka cumi
cyagira dike ibantu kwize ibihumbi cumi uje wa mbere kwize Reka tuvuga ati byose ni Imana kuko kubyara nta muntu yivyaza cyangwa nta muntu abyisabira ngo acavyara byose ni Imana
kandi horo nabivuza kubyara nti bavyara urumva byose no kubishimira nta kibera ubusa
Okay ari kibazo ngira ndakubaze gito ibya dusi n'abashaka gusozera ikiganiro cyacu ibyo nari naguhamagariye kenshi bijanye n'irya mariage nubwo ariko tubabironkeye ku muco hari ikintu bakunda kuvuga ati novuga ejo nabonye tata ahantu bavuga ati iyo uri umwigeme ugakundana n'umuntu angana na papa wawe ubu buri isoni mama wawe kuko mama wawe deje baba bana na papa wawe wowe uri umwigeme ukaciza gukundana n'umuntu akuruta agaca akuruta deja angana na papa wawe kandi mama wawe aracyariho bagacubaca bavuga ko uri umwigeme ubu buri isoni so wawe cyangwa nyoko wawe ibyo wewe uvuze ku iki nk'umwigeme
jewe ibyo nanjye ndabyumva ko nyine
gusa je ndashobora kuvyemeza ukuntu sindiko ndashyigo ya nanjye nshaka ubwire icyo bivuze ko wewe kuko yose abiri
imwe
nerega ni mbiri uravyumva kuko iyo ugiye gukundana n'umuntu angana na papa wawe deja akundanye na mama wawe barabana none wumva akantu
ego prema je kubwanje nanjye numvumenga nokumva isoni
ukumva isoni
ego
mbisigura wowe ntavyogira uje kumushuga data
oya wa pu
angana na ja wiyumvira nko mama wawe mama wafite imyaka ingana
mama ase 56
kwa kija kumugaba afite se nkani sisi
ibaze ahubwo aho wonegeze kumva ko kenshi ibyo bibaho ucusa ngo uwo mukobwa umutwe hari akantu acabura
aba haraka nababuze
ugiye kumura oya bafatana nyine ari na mama y'umugango ugiye kumura baheze igihe uko bamara nige ucusanga ariho akantu mu mutwa agenda arabura
ah kwera uwo mutama oya usanga umaze kubica ko gatoya
jewe ubona nta kwijije
oya abirashika ugasanga karagiye kakagaruka ariko wo bahanura iki bazi mu gihe usanze nk'umugenzi wawe koze ibintu nk'ibyo ku iryo jambo tuvuze urumva ni jambo rikomeye ba sister bacu ngo muradukurikirana c'est un problème
icambe gice numva no no bahanura abagendana nabo batama ngo kugira baronka amafaranga babihagarike kuko amafaranga ntari mwabo batama gusa amafaranga ari muri wowe nyene ura hama amafaranga zope muri wowe namba naho cyangwa ukundana no mutama kugira mu bane akaba ari nk'umupfakazi w'umutama ashaka nyene wowe basazana
Natura ayo charondera umunyokuru none charondera umuje
biragoye urukunda nta
muga nta worongora umunyokuru amazi kubona mariage y'umutama kazi n'umutama
yego hariyo nabonye
nabo babashatse kugira mariage kugira bashikiriza ibwirizwa cyane
oya kugira basazane basazane
basazane nyene ba cyane arige
basangiye nyene imyaka
eh njenye no itakware autorudaje onye Nene mariage yo mu butama mutayigize murabaje.
Rero turudaje nibaze gukora onye uburi umutama kusuja kukana kangana nka kuzikuru.
Niyo ni roturudaje. Nene uvuza kugira mariage gutura umutama kandi uri umuje n'utigeze uyigira.
Eh irungurira ababaza ndugu yangu. Igitanda cha wenyene.
Nene ujyamanye n'umutama. Ko wajyama bambaye amakoti.
Ubuga wumva ati uyu ninagira ikibazo ndaza kuro wunze nera cyagapa.
Eh. Yesi panila vintu tudatebye igano cyabaye kirekire ariko uko biri kose kiraryoshye no wakira abantu zakureka kukimara tubwire byinshi dufitiye soon tumenya ati panila vini ejo tashaka kubona ibi ejo panila vini azobarici
okay cyinshi ndabafitiye nuko siga foto mwabonye za Maria
n'umuhungu Maria ni wewe
Maria Jewe ngambonye ko ijya film giye gusoka vuba ubunyene nta ndutinga dusigaye ugiye kuyibona mwe muragira ma subscribe wayigize mbwa nta sweet
acyaje
mugenzi we hanyuma haro n'izindi film ndiko ndategura hamikini nacho nuko singikorera kuri garden no ubunyina giye muri Saint-Faville
yagiye mu muji
mu muji nashya mu muji bamwe bo mukanyosha bahe bahora bambwira ngo ndi kure
ibizi ni imwe bone fresh
muri vire muri galeri ki ng impande ya sokaba
amahera yabaye menshi
diaspora mwese
diaspora yarungitse
kuri youtube mudushigikire kudushorera
diaspora yarungitse bone fresh
diaspora
wa nini ufite aba manager
nabo mfise
eh kugomba kutubesha
manager wanje ni
imwe ikibazo cha mbere cha ndakubaza vanilla vina bisa ba x banga
Wexe?
Eh.
Umwe.
Iki?
Umwe.
Uduhenda turabana. Ngo bise umwe X umwe. Mwebye mwobishigikira?
Ego.
Yafite mega. Nacho mvuze. Nacho reka je mfate ko ari umwe X umwe gusa. Ndabifashe nyine kukubimbwiye muga ntibige mu mutima nyene ngo ngo bibe marke mu mutima
y'ubusumo. X ni iki ga style?
Abantu mwakundanye mu karikana. None ni umwe.
Elega ex
cyangwa bo mwakundana mwarafite nata uwaseriye numwe
ubize aba ex iyo yagukunda nawe ukamukunda
ubone wabari mu ex hari abagukunda utabakunda
eh none nko umva bari
ubahenda ubwira ugumo bariri iponyo inoti
franga ya muhungu njya
ora yajya
jewe utsubane
none nko ubibeshe imbere ya kamera imana honye ni no video umunsi yaje umunsi imana yaje ino video izoyiba yege ukacubivugira kuri kamera
muhungu tukenda nakugira ngo ndamujye amafaranga
Sawa na wakabahagira za kwandika muri commente. None si sibajya nyene badukurikirana. Sibo bayarungika.
Ngo dukundane kugira ndakujya amahera.
Oya nta yakujya mugara guhi note kayijya we numva kuba wa mwasi nawe akaguma arungika note kaguma ifungura.
Oya na nakwanze wondungikira gute. Ndere nakwanze no kukwandikira sinda kwandiki. Aho yandikira.
Nene numva ko ufite umu ex umwe abandi mwasokana kugira wirire iponyo.
Sisohoka. Uramaze kubona mu kabareje.
Oya nta mafuta na
bamuntu. Oya womba ngo fani ehenda guhe cyane ku mine fate taxi neno ya. Oya sino.
Yaba guhonze
ga. Wumva no mu Oya.
Nase 5000 samahera. 5000 genda yagindwe yose.
Ndasimba ndaya ku ntubu yandiye ngo kugira ngo kubera dukundana.
Okay, bamwita Fani Lavine tubarambira abakunzi ba Isaac TV murazi ko tubakunda cyane gose ja kuri channel yiwe ugire subscribe cyangwa Sabonnez kugira ubandanye gukurikirana amafilme yawe. Nibagire na Isaac TV kugira subscribe kuko ini 2021 ni 2020 vraiment dusubikorwa byinshi cyane kuri Isaac TV. Dufise byinshi ama surprise menshi ama mumware yabonye nayo ndaracaza kugira tubandanye kubajohera ubandanye kudushyigikira nitwakora cyane ntumuzoreka kudushyigikira. Mudusupportinge hari gikenewe mutube hafi ndakwifurije umwaka mushasha 2021 nawe Fani Lavine ndakwifurije umwaka mushasha.
Merci.
Merci. Eze vugishare ngo ngo sinshasha re. Oho shaka twatunina navuga ko mukizungu. Twe turi mu ki. Ewa, a mu gikoni. Njye twa mu isoko. Eh, yes turaba kunda cyane gose bye bye cyo cyo ni cha kiganiro home tuzomandanya kubajohera ejo nzo kuzanira wundi nagufitiye benshi bisabaye invite benshi vrema bagiye kujyosha kino kiganiro uzura dukurikirana ukwikirana ibiganiro byinshi hariyo classic love hariyo kimwe ku kindi hariyo home nuvuga yuko agiye kuzana ikindi kiganiro utari mwiteze kandi kijyoshe sana hariyo n'ikindi kiganiro muramaze kwibona Isaac classic ni wakiza akora hoza abantu mwibarabara n'aba star. Bye bye, niba gira gira subscribe ni star boy ari kuri micro novuga kuri kamera ya mbere twari kumwe na Juma Jux ya kabiri Akim Junior. Bye bye, ciao ciao.
Isaac TV, oh.